yonke usizi awulwentli ziyo yame awulonge tu.
And die.